Kase ngithi ke lokho kwenziwe kesifanye university nalomfana lo imfufuku lena adelwa nayo iyadingakala le nto la emabhincini and I would be in charge of it. Sesikhuluma kakhulu ngomlomo silwa ngomlomo njengezinkukhu. Safana ikhaleke manje, sekufanele ikhaleke manje. Mina ngizoqala nje lokho ukukhathithe ngizovula ukuphephela inye. Inye. Uwe leli saka leli. Yabona. So ke manje into nje ngiyenzela utho le yanto bese ngiza ngabanye 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 ngabanye. Ukhathithe ngizoqala ngawe nje mfowethu ngikushaye nje. Ngifuna ukushaya ngokusemthethweni ngakwebi. Ngishaye ngokusemthethweni ukukhombisa ngiyakwehlula weyilutho mfana wami. Aweyilutho nje. Awelutho nje uyingane. Lo mhlangano engibenza lapha ngeke uzubenze. Ngiloba lami uhleke. Analaza amaphayipheli. Poste zona iy'nyoni lezo ziphosa ubusuku nemini. Siyakhala manje. Bom wenja. Emabhincini uma ngithi ngiyalalela. Hhayi uDuma kahle uyihambela yedwa. Uduma kahle uyihambela yedwa usebenze omkhulu umsebenzi omuhle. Uma ngithi ngibeka indlebe ngiyabona ukuthi hhayi akafiqwa muntu. Kakhulu. Ke lo mfana okuthiwa uSiminoff, manje ngathi uqinisa isandla nje ekubeni uSiminoff uzokwazi ukuthi naye abe nethuba elihle kakhulu. Siyabonga kakhulu eke kuyi-talent njengalelo. Khona abanye abakhipha ama-album kodwa ama-single.
Yabona.
Futhi omunye umuntu ofana singawadla amandla akhe bafowethu. I-artist esindala kwi-industry but he produce a marvelous music at the moment. Owangempela. Umthandeni umfoko amanqele usebenza umsebenzi womuhle futhi nani mabhincini zokuhakazela imnandi i-album yakhe imnandi uNkulunkulu wami waphafa gogo ngabe uzodlani waphafa gogo akusebenze lokho yabo kodwa imnandi kakhulu i-album yakhe usebenze kakhulu umthandeni eke umfoko amanqele omunye ubani futhi umuntu okhipha i-album imnandi Chaiva Zimnike ukuba kuya ngami uJava Zimnike mangathiwa mina ngikhethe nje inkosi yomasikandi hayi ishiphi lethu ezini ehambe siyibiza ngamakhosi inkosi yomasikandi ahlathe uJava ngikhethe phakathi kwaJava ngikhethe phakathi kwaJava nomfesi bese ngithi ke hayi inkosi oyedwa wabo uzoba yisekela isihlalo because they got a phenomenal music top of the range well packaged she stage uyanela futhi yabona amhlula ngetheji isinokwe ka stage inkosi yami bakithi siyazama sisikuthi ku live kodwa mase uthi asihlabe sishaya amanqondo sikhathele imidlalo kanti lo uJava uyingozi ngisho ese stage yabona umzukulu a beautiful voice Java mfowethu womunye wabantu esibahlonipha kakhulu unjalo uNkulunkulu wami lentshebe yakho ukwazi ukunaka ama talent angempela uyo identify the talent kamzukulu embracer ayivukane efika ku industry ocula nanaye wakhipha ingoma ezimnandi uJava bafowethu elinye artist leliyana el deserve ukuhlonishwa ngokukhipha quality music ngawo yonke indlela yabona and uma uzobuka njengoba kade ngibala uBig Zulu as a number 1 male artist in South Africa before uBig Zulu bekade kusijava uJava kade eqhwakele ezenzela elanywe inabafana laba la ngathi abama toys basemnambitho kuthi iBlack Diamond nabo bakugudi kakhulu labo bafana nabo bakugudi kakhulu inkinga yabo manje baneshwa anganomsamo wabo noma yini babekhipha umculo wabo vele uqondana nezinkinga ezithize ungenze izinkinga ezithize and makhipha njalo manje ugcina ungasazi ukuthi udla kuphi uyeke kuphi balengisa yena umfezi lo oyisiphukuphuku okhipha njalo ngolwesihlanu.